e re fila high school ifuna itishara ya apply
holy
mara khona ile khang engwe re ka se tudise matlo
ntandazela sisifuna
bonga hanting ba accusile bonga banta ba safari kanto Tumi
it's time you and I had a long mother daughter chat
Lindiwe ga le go sireletsa batho ba batla go mpolaya ba mpolaela wena tsala ne go sireletsa Lindiwe go sireletsa ke sa uthole
ne re ke mphinde futhi go stream
ke tswang ka bohloko ka ntho ka fela ke Lindiwe go ra o tsebo go nna go ya go ya go fa ene ne ne fatshe mo baby ne re ke ka ho tla bana ka le bakala bogopa ba batswadi ba bona
I'm not going to be able to do it.
Hey ma. Ke go tlisa di strawberry tea. Ma King. King. Ke a bona gore ga o shop you haven't been okay since mo ba ne ke go bone after ke boa. You're not yourself, King. Ma. Ma, that is well.
Good. I won. What are the lala who will be screaming? Dear Calypso.
Na scream, that is well.
Car.
Okay, ma, rebel like a kicking nightmare, maybe. Ma.
I won. Linda, huh? Emotionally, thought that I did. It makes sense now. Why do men put loads in a quilla workshop?
All along, I've been feeding and nurturing a murderer. Was too lovely for me to just let the young get a pain.
Then, will you run down?
What do you do? What do you do? Mom's Ali, and you realize what thing I'm going to keep you in your what do you do? How do you even process that as a mother?
Kidibone Mukwena, hello. Oh, thank you. Okay.
Barry.
Are you going to interview?
Yes! Oh, Mistress Rakadi teacher! Yes, Benegant! Yes, Benegant! Yes, Benegant! Hmm? How are you? Umote.
Aka botsa ba tlofo ka
umote. Bon. Pila pila go ata re go rekela sa mma anointed oil. Go ra o tsena kwa. O ba tshwara ka great escape o kele Malawi.
O boletse Elianyana mo gore no conductor di extra classes for bana ba needing additional support in the afternoons. Now, bolela panel e. Ba ne ba go patela o rena ile ka botswapelo ba gago.
No ne ke sa patelwe. Ne ke ira because ke bona go tlhokagala. E ne ke nya ka go fokotsa drop out rate ya bana ba high school. Nthongwe hape e leng rena ntshwenya. Ne le re bana ba gore ba no condoniwa fela to the next grade. And then the next year her tsena mo grading empia aba tlhaloganye dilo tse dintsi tse lore nke be setse lore ba ithutile tsona from the previous year.
Ke a bona mo CV-ng ya gago mo o ne le doctorate philosophy of education. Go itumedisa.
Thank you.
Mara go ne le kgang e nngwe re ka se tlodise matlho. Your criminal record.